I'm talking about form. I'm talking about content. I'm talking about interrelationships. I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally.
Hardcore will never die. Hard. It's not a matter of skills, but a battle of wills.
Regele rest you last night, been keep his two good tests. On a little to funny BM, so lalis humushe. But since then, so fun damn, Uzoro food, manchin killang of Shaga no Einstein, go horror move. So they let do zenic bonis, the photography, my singing biggest tombe, no corner fire, you corner math. Panchan jenge full clip, but se could pretty scat, if a delete, hamper full speed, to catch him a siman. No ni lenge beef, kuze kukumali mkaba meli budget ibe stiff, pela ngifuna ukushadinga. Calculate impilo bathi methi yadidana ngeke uthola ama equal rights kwamhlaba uyalingana. Cafa le industry fucked up, bayishange forsa. Fika ubusika umzimba uyabantu sub emotion. Babhaya baya doubter straight, I'm the immortal. Ijoint ilase outer space, akuyona ilocal. Dexamfana intimba egoba, senipantsha kabe. Uzoyifila kanjani ingonyama, udlala ukave. Flow angefeneka ujona, ushaka umhlanzini. Bengithi ngisayine ideal, ningibhalisa u-one emanzini. Umtexamfana intimba egoba, senipantsha kabe. Uzoyifila kanjani ingonyama, udlala ukave. Flow angefeneka ujona, ushaka umhlanzini. Bengithi ngisayine ideal, ningibhalisa u-one emanzini. Melu rapper njengo-Jekho, shy track yonyaka yeka ukudenka ngemabala. Ingqondo izo-corrupt, spano kwentuthwane get home. Uyo-commander cause masuka lana siya ku-black hole. Umgodo omnyama, woza baby ngiphethe imbayimbayi. Sohlala i-begin but asiphume isikele insimbi kayishaya. Yama-audition, drop i-line kuhlanya abalandeli bathona i-Brixton. Uthushawa ngebhodlela kandayi, ngikufaka i-Brixton. Cisheza ngiboda lezi, juice akhumbula phela intshizi ifana ne-castor oil. Ngisabukunya masezixova lezi, tuzabubula thathi Maybach beat ifan Ross ngifakulula. Sikhanda sami siphume ejardini, nonke niyacava. Ibithe lo mzambi yele kwaito ngilifune msawawo. Rapper njenge-pro old school ngigare bhambayo. It's buzz on buzz, thatha le track uyifake edanyana. Umtexamfana intimba egoba, seliphantsha kabe. Uzoyifila kanjani ingonyama, udlala ukave. Flow angefeneka ujona, ushaka umhlanzini. Bengithi ngisayine ideal, ningibhalisa u-one emanzini. Umtexamfana intimba egoba, seliphantsha kabe. Uzoyifila kanjani ingonyama, udlala ukave. Flow angefeneka ujona, ushaka umhlanzini. Bengithi ngisayine ideal, ningibhalisa u-one emanzini. Umtexamfana intimba egoba, seliphantsha kabe. Uzoyifila kanjani ingonyama, udlala ukave. Flow angefeneka ujona, ushaka umhlanzini. Bengithi ngisayine ideal, ningibhalisa u-one emanzini. Umtexamfana intimba egoba, seliphantsha kabe. Uzoyifila kanjani ingonyama, udlala ukave. Flow angefeneka ujona, ushaka umhlanzini. Bengithi ngisayine ideal, ningibhalisa u-one.